Muzi ufite amabinga yagiye kurambagiza umukobwa ufite amenyo maremare, ariko umukobwa akaba atarakundaga uwo musore, none ashaka uko yamwicaho. Mu gihe barimo kuganira ya nkumiti mbese ibw'inturo imyumbati ntirera, umusore ati yari yeze nuko amasatura ayimereye nabi, nuko wa muhungu ari insohokera agenda atanamusezeyeho.